nyiricyubahiro mana mushobora byose mubyeyi w'abarundi bose wewe wama uturinda igihe cyose n'ubukaho byagiye hagati yacu nuhezagirwe imyaka n'imyaka Nyakubahwa ndongozi z'umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD duhereye ku bagize inama nkuru y'inararibonye harimwo nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe nyeniteka icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe n'umunyabigega mukuru namwe muhurikiye mu buserukizi bw'umugambwe namwe bwe mwese ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri iyi ntara nziza Bujumbura kuva mwewe w'intara gushika mu nama shingiro ndongozi zitandukanye mu bisata by'igihugu urangura amabanga bitandukanye mwese mu cyo yaciwe batumire bahire mwaje muserukira amashyirahamwe yamenyeshamana imigambwe ndetse n'amashyirahamwe y'iterambere umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana Yesu ashimwe
Amen
Salamu alaikum kwatsi imana yabyigishije neza kuko ari abo bazaba ati none ko burundi agiye guca amata n'ubuki ishaka bwa buki na ya mata ibyisesa icyo ituma tugome imbere y'imana kugira ngo iritse iratwibira akabanga ku bwenge kugira ngo rutere imbere nezereje nuko muri iki gihe tugeze ko maze kubona ko abarundi batari bake beshi cyane bategera neza iyi nzira turimo niyo turiko turaje abarundi beshi barabitegera mbere navuga nti mu barundi batabitegera muza gusanga ari abarundi bo mu bisagara cyane cyane mu gisagara gikuru cya Bujumbura niho bigoye gutegera biragoye gutegera kuko ntibaramenya n'igituma benshi bashaka kurundana mu bisagara umunsi umwe hariho umuntu yamugaye naje muhe waje avuga ko ankeneye hanyuma hari mu gatondo ka kare mbere barinze kumvura ndagenda ndamuraba yamubaza ntugenzwa n'amagi ngo njufashe unaje gusaba umfashe ndabwira wewe wapfuye ruguru iwanyu bafise munsi y'urugo hanyuza gusaba ino tutagira munsi y'urugo ngo je naje natumbere ya hiwa none basire kawubiye je singira munsi y'urugo mugangira ndagusaba ikintu kimwe ko wajyase rijya tuguka ari tukamanuka Bujumbura Jeri impendaririme uzucuzuraza iwanje nze ndakugaburira nta kibazo zose yakubwira kwa bana bawe baririma basa kugaburira jewe gende uri impendaririme je nzo kugaburira bari kubona tuza turaharira yari kumenya icyo ndiko ndavuga abantu bashobora kuva ruguru bakaza kurundana mu gisagara ahantu hatagira munsi y'urugo kubera iki Aya gisagara kubera iki mwavuye ruguru mukaza kurundana i Bujumbura kandi ashitse rero gacambagwa n'imvukira y'i Bujumbura kugira ngo bamwemere twe duca twitwa abamanuka babakuyakuye yewe kugira ngo ubu bavuga ngo ntimubandanye muza ngo tugunda kera nkiza kwiga n'i Bujumbura nari ngifise imyaka mikeyi n'igisagara cyari kikiri gitoya niho abo twiga hamwe abana bo mu gisagara bavuga ngo wabirimana wabamanuka ukamenga n'igitutsi kwitwa wabirimana ugacukaba kwiga n'igiswahili utari mu nakime kuko nabonye nibari bakinzi kuko baharuraga moya moya se giswahili ngo moya ngo kwa Julia nini Julia muti Julia nyumba kwenye kwa Julia nini Julia nyumba nibari bakinzi kwa kukira biyite abantu batutagisa mugaba umunsi umwe kubera baza baraducokoza rwose yuko turabamanuka turabapeiza wabirimani umunsi umwe niho nafashe neza ntubiza twumvikana nibaza ko wabirimani na wa mujini ari nde mukuru umwebwe ngo muko warengerenge ngo murabarengerenge ndababwira nti aho namanuka iBujumbura ndaharabye sindigira mbona ibyo kurya biduga bwana ibyo kujya bimanuka mbe umunsi none twoca kugara ntagiye usura kumanuka ava ruguru tukabihagarika mwe mudasura kuba nkica ntibagitegera bacyo bagitegeye yuko babira imani niwakomeye cyane kuko wewe uricara ku mahera yawe nanjye nicare ku ndya zanje turabe uko miwari kugira bagiye gukomeye ubaza kubona ko bise ivugu urazoshagira amanyama yose bisaba ivugu mukaba bagufisa amanyama kubera ufisa amahera rero ubaho tugeze ndanezerwa cyane ko ntanguye kubona nabi Bujumbura mu gisagara batanguye kuduga gukora ruguru narabonye umwe mu basore bo ngaho Bujumbura yambwiye ati niwaduga uzura umurima wanjye aho uri hariya hakurya y'ibanga murahabona nta murima murabona munini rwose abaheruka kubifata barabarajya Bujumbura ngozi muze murabe hariya hakurya ushitse ibanga hariya hakurya muzabona umurima munini cyane ujya nimugire ngo niwabira imana ni wa mujini niwe yabonye niwe nuwiwe ujya murima ni wa jado mucya mutangara uti jado kumbe araduhenda ni wabirimani akakumwe Bujumbura kuko ariko ni wabujini kumbe ariko arakora duhenda muramukurikira umwiga kandi ni nayo Bujumbura muraza kwa kerewuti burya nicyo gituma bavuga batubuza gushabura tagata ukerebutse mu gisagara ushitse ruguru ho ukerebuka mu gisagara rero abantu mwishinga muvuga ngo mwitubitebiye muri iki gisagara muzokwama muvuga ngo murabatunzi mugabo mwaraba neza muzosanga abatunzi basigaye hariya ruguru icyatumye muza turakizi kandi icyatumye mumanuka nicyo kizotuma muduga nari mwakurikiye amahera urabona mukumanuka si ukurikira amahera mwakurikiye amahera kubera iki ikigega cya leta cyose amahera yacyo yapfa rugura amanuka yose agaherera hamwe mu gisagara cy'Ubujumbura ubu rero reka buce tuyasabikanye ayibutanyerera kibutanyerera ayiburunga kiburunga ayibuhumuza kibuhumuza ayigitega tugitega hanyuma ngaho iBujumbura musigara nayo iBujumbura tuze turabe yuko atabaza cy'abajyogi wawe nayo muzayaga mwahora mugabura y'Uburundi bwose ntabwo uko muzasha mugabura y'Ubujumbura azoba kwiye kirya rero nicyo turiko turakosora kugira ngo abantu babanze batahure neza batahure turaze impanuro zitangwa impanuro zirwa ziratangwa umwakubwira ugire kane mbere yagombye kugira ahubwo kenshi kuko ndazi yuko uyu murindi w'iterambere twawutanguye uragenda ujya mugane inkokora byari inka ndabyibuka ngiye kubyigisha ugaruka muri ngozi inkoko ibyara inka bagaca batangura ibintu ariko ndabona biratera intege mu kirundo nasanze ishyirahamwe ry'abamama batangutse bakotiza ibihumbi amajana atatu ku ndwi none ubu kuri kode baharura amamiliyoni n'amamiliyoni ubu baramaze kumenya ko kujya hamwe ari byiza cyane kubera impanuro tuba tuba tuyataga tukabona ko hari iguma abaguma ari inebwe batabona kubera imizirikanyo yabo icyugaye nicyo gituma tuba tuti basi tubicishe mu Mana ngira ngo Imana iyo muzoca muyubaha mucyo babona ko ari ijambo ry'Imana hari igihe namaze ariko ndigisha Imana nigisha abantu Imana kugira ngo abayikurikire mbonera icumuro biguma ari byinshi ntibahinduka none aho ni ko bahinduka urazi ngiye kubigisha ijambo ry'Imana hari amashengero umuyoboro yose yigisha Imana muka kumubona ibyaha biguma biduka ari byinshi ugize aronka amahera aca mu bamahayi haba habara hari amajyero rero umunsi umwe cyangwa njye kuva ubusuzura kwigisha Imana njya nigisha Shetani ntimwayimenye muza guca mumenya Imana muza kugira nigisha Shetani n'abantu mbona bose bakamera amaso uwo muca mumurikira kugira mwumve Shetani icyo ari cyo gutyo rero ko mwikundira Shetani ntimwamara kumenya iyo ari yo ndazi ko muca muhitamo Imana none nk'ahantu bigisha itera nyuma ndazi ko muca muri mvamo gaca muca mu iterambere hari abademobilize bakorera hajya haruguru bafise inyanza nabasanze mu munsi wanjye ndabwira ngo magira batunge n'imwebwe hari n'ibyo ubu ndazi ko batameze uko bari bameze kijya gihe hajya agenda mu babatsi bagiye bademobilize hajya haruguru haberetse ingene ushobora gukamisha itunga kama Imana yaguhaye uciye mu Mana iyo wize Imana utangura kumenya umutaka ariko naho nyine hari ibintu bitangaza kubera iki tuguma dukeneye kandi twigishwa gutunga kandi bakabatwigisha baciye mu ijambo ry'Imana kwiyahura se gicumuro kwiyahura n'igicumuro none wishwe n'inzara kubera wanze gukora Habu cumwe none ko mwemera kwiyama erega washe gukora uburi ko wicira inzira ikujyana mu rupfu uzokwicwa n'inzara kandi ni uza wiyahuye kuko warase kubirondera babazi kwiyahura nica abigisha ijambo ry'Imana ibyo birwara byigisha none kugira ngo wiyahure muri bateme kuri kaminuza icyo kintu barabacyigisha ariko sinzi ko bakiciga warashobora gutinya ko bakubatiza ugaca wanka kujya kurya kuko niho hari akamasha ugacatinya kujya kurya kubera wanka ko bakubatiza bakufashe utagiye kurya igihano cyari kwikinda bafinde ibuka tentative de suicide est sanctionnée par un entraînement multiséculaire kuko wase kujya kurya none wase gukora uba wiyahuye ntiwumva ko ukwigiha wase gukora rero abakozi b'Imana bariko barigisha igihe kimwe hariyo mvuka nje mvuka hari amashengero atari make nagiye mu ishengero y'abaporoti hanyuma mvayo nza mu y'abakatolika ndaba abantu kandi burya rero gukora byo cyane gutura pamba ibintu nasanze byarahindutse sanga mu isengero y'abakatolika mikorowazi bari benshi cyane bari benshi kabisa mikorowazi mugagiye mu y'abaporoti bose uturahato ibi bintu ni ibiki cyane bivuga mu isengero y'abakatolika mbarira bana akajya ko mu bana mbwira aho bakwihira kujyamo mukabibura cyerekana indero mbi cyadabigisha muri aca cyari cyo kujyana umuntu ku mugoro y'Imana soma muri bibiri bari ko barigisha mu gitabo kumenya ni bene leta cyangwa cy'amategeko so ya mubyaga zo cyangwa muri leta bari ko barigisha abanyisirayeli isuku mu icumbi
bavuze bati naho zobugiye kwita umugende ufise agasuku wimbe ucufurira kugira ngo imana niyaza ntisange hari umuntu uko guhabwa isubira inyuma byaje kugera muri bibiri mbwira rero aho bavuga bati imana niyaza iwawe ku ngo umuntu uko itayisubira inyuma urabizi neza kwica isubira inyuma mbwira rero ucaje umuntu uko mu isengero ya na ntubwiye kwisomboza uyumvire irase ni iwawe kugira umuntu uko none mu isengero cyangwa umwanda saka sombora cyangwa muri sombora kenshi ejo ubonye uri imana wimbure ntumenye iyo byavuye ni inkuru nibaza mugabo ibifise icigwa iri kwirigisha nibajije ko ngiranga cyo gituma abayisilamu baciye bafata ingingo ko atakurya ingurube iyo nkuru bavuze ko Yesu akiri ku isi yakina n'abana kujya nyene kw'abandi nawe nyine yarakina hariho umwana rero bakundana bakamaza kumuhitana ngo bajye gukina mugabo abo babyeyi bakaba ari ababyeyi bifise nabo kwaba Yesu murazi ko bari abakene nishikama murazi bo bajanye utunuma abandi bajana ibombwe hanyuma rero ababyeyi bavuga ati akwamajyana rero na nujya mwana wo kwa Yosefu hanyuma rero umunsi umwe acavuga ati ntibajana reka tumunyegeze turazi isaha aza kumuhitanirako umwana wacamushyira mu ngunguru baramunyegeze hanyuma Yesu ngo arashika ngo aca arababwira ati narije kuhitana wa mugenzi wanjye tuje gukina ngo se hari twamutumye ngo se hari twamutumye ngo noneho mu ngunguru hari iki ngo hari ingurube hanyuma ngo yego ngo nta kundi ngo reka ndagiye nzogaruka kumuhitana hanyuma ngunguruye muri ya ngunguru bakuye bagiye gukurayo umwana basanga hari ingurube ababyeyi uva bose bafite ingurube bahari abana bisigura iki imbere y'imana icyo witaze ko nicyo kiba niwagenda uri umutunzi ukagenda wambaye ibinyerete mu isengero wambaye ibicafu utambaye ikirato kandi wari ufite amahera wugura ikirato ubimenye yuko ejo uzoba kijya nyine icyo witaze ko kijya kintu wiyaturiye umenye ko yaba bazi barahaye ubworo murabuhaye mwebwe mu bufisi mugabo uzi ko atabufisi areke kubuhaye abatunze ni bande ngaho muri isaha abatunze si ntoki ya cyoto abatunze ni bake cyane ni isaha cyane abatunze ni mwikomera amashyi abateye inkuru muko munani aho nagenda imuhuta babe imukike nkabaraba bari ko bagenye ingano kubera ya nkubugu yahari ni umwazi n'ikivuvu cirabura hariya inkungugu bari nyinshi muko munani impozo bambaye zose zarirabura kubera iyo nkungugu bari ko baragenye ingano ndabaraba ntirashe ngiye nabona bakenerera abantu batakora n'isabuni musitara akabwira tubagiwe n'abaratuza ntitu abantu bananiwe no kugura isabuni ntagamu cyadababwira ntigamu yo gufisa amahera yawe baje kunshengerera ku ndamutsa mwe ntimugira amahera murabakene n'ubu ntimurakira ntimugura n'isabuni ngo ya mutama ngo izi ni inkima murazoza kuturaba ngo kwa Mungu ngo ntibuzotubona aha ni muko wa Naume abantu mazi uko umuntu yemera ko atunze n'isabu aha mu gisagara rero ndabashimikira ko cyane kuko harageze ko namwe mukanura kugira mumenye igituma mukenye kwa barugose nk'ivyigisha kuko hari haho naciye baca babwira ngo muta ngo kuva aho utabe utwigishirize ngo ngahe wacu umukene n'ikinebwe gusa ubu hari ahantu ugiye ukabanza uti ni gute o hari ijambo rinjohera ubaho mbajije hose ntumunwa warose wego emwe
Icho kiri cho. Uba chitu, umuwa warose, gwego, numufuko nao, wakobado. Nidawezi kwa mahera, nimukala hende wakira, mahera niki ingorora. Mahera kajegezu, niki ingorora. Na yenye ni barafise, niki menyame ya genda murabe, utuzundi wa kishakuba kamugongotehu. Murazi ukera, uba chitu iwa ati, wina nasu, wachukira mugongotehu, kuweru fusudu hera duki. Uba wakira, ya hindi, ukatakura mawati, manyuta. Ngo kaseke we ngo ntubaza kaseke we ngo ntibikunda nayo igira byamabati ijya ni sembore y'ubutunzi ni sembore ajya mu zowe n'umuntu wese yubatse kaya gatukuye uzumenye uti dividende ni sawa zageze rezo kuko ntawubaka inzu mu bukene umuntu yubaka ishinzu inyungu wowe urayo ubusa wo kubaka inzu ijya bujya ni dividende jerekana ko ijya ni inyungu.
Kubona rero afisi inyungu yubaka kazukujya mucamunyakarisawa bemeze neza
ayibujumba rero nimukanure namwe mutangure kumenya ibyo ari byo mumenye ahingwara ya jipa nibyo byiza hari umunsi umwe nasanze urazi nibikaba byabikomeye cyane kwibeto ntayorora rimwe ndabaraba bagabosha nibikaba cyaje aho dakubikomeye ndabiza Ngali kabo bose batisabwe nibwo ibujumbura mpamanutse gukora iki uva mutama nimbe muvuka he ntugambe nganze taraba sanga beshi murabo bari kwibeta beshi bavuka iwacu mugihe ne ngapi mugihe ta muza kwirwa kurasika kwa gahana niki sagara ki kandi mugihe ta hambera Gonha kazi zai dufise mutama, ningo daba haka zinesi. Mwche mwuzo mwenyele daba haka zinesi. Mwuzo nwa kazaka, niko kurima. Wuuu, kwa mutama. Mwche mwuzo kwa mwuzi. Mwha jamusuile. Wuuu, nikwili kwa kuileto. Nukwili kwa kuisuka otori. Iyo kakala niyo yoro. Zere kana, umuziri kajibirubili. Uba wewe, ya zere kuileto maho zisu. Sha. Mula wani nyati wetikwa. Iko hoi, ula sogena saun. Uli bakara maka tuwae kunda hera. Ula zanya mamoko yorima. Umimu wodu, uka mwiki huku. Muka tori metu. Mwiki sakara. Kuberi. Kubera wala muhenze ya mimenya. Reka kangule ndawele ki. Ndawele kingene vijaya kentu. Oya muka sino reka. Kiki na yego ijambo ry'Imana igena abantu biga amashengero hari umuntu yagize yakete mu 2022 yarafashe ibihugu nka 40 nka 50 nka 40 araba amashengero kugira turabe ko abantu biga bakurikije ijambo ry'Imana ko abantu batera imbere hakurikije ijambo ry'Imana cyane ko ni cyinyuma abambere yasanze bafise itunga batunze nabari mwishengero ry'abayuda abajwi nibo ba mbere kuko yasanze umuntu aronka yaronka mu 2022 14 93 y'amadolari ku mwaka abona bari mu ndoro ijo twiri arabana nasaka nabandi abandi abagira kabiri ni bamwe bo kwa Confucius Confucianism ni bagira kabiri bari bafise umwe 13 538 amadolari aronka umwa abakatolika bagira gatakane abagatatu abaporoti nabo umwe yaronka 15 Confucius ni 14 abaporoti 13 nibo bagira gatatu abakatolika nibo bagira kane 5000 icya gatatu cya religion drive agacakurikira abarotodox 2000 haba abayisilamu amajana 159 Ababundisi amajana 839 Abahindu amajana 38 Abashenzi nibo bari mu iterambere Aba bamwe basenga iki kwa mana amajana 281 narimwe ku mwaka Abashenzi kugira ngo mwumve yuko iterambere uri umushenzi kuzohora iterambere kandi niki Aba kumu mumaze kubona bo batamaze neza nibanga Wewe ukageza rero urumva niba banyuma abadasenga ukageza kubasenga Umuntu yiza tubwenge n'iki pepe witi Hari yakubisha kurondera umufumo Na banyuma niterabye Isiguri kanero rikorarawa Abayahudi bene Israeli bagumye mu iseta nabona iyo baje Jena cyembona bari ko baravuga nk'abayisilamu bateza ko batavuza bo muri kijya gice kuko bajya barazi Imana icyarije Hega rewa n'abafite nakoba Hariho n'abasenga kubera iskrokerius Ukabona iki afise bibiliya zindi ukujya no kwemera Hariho ari abantu bavuga ngo bagiye gusenga kugira binyegeze banyengeze ubisha bwabo ntiwigere ubamenya kumbe n'abayesikro kugira ntuzupfu bamenye none hari umuyesikro aho bayesikro benshi bakoresha bibiliya agenda yifise ni costume giza cyangwa hari umuntu ndamubonye yambaye costume atari umufunksiyoneri akamambaye costume afise agaporte dokima atabira fise utubeye ko ari umuyesikro utubimenye ubu rero Tuwa nui kwa tawi mili ya, kumu mamu kwa nakoni na shabu kuse ingi ya mwaka kachashin shabu lini jana. Pamu ngevi iwa mahera kwa ulgo ni mwona mango, mwona mabanyi. Mwote mwona, beshi wikika, ni mwene hivi. Aurena kia nafiri ya mwini mbele imana, umenye konga tuwa tuwa nje mwitela mbele. Kami higi isho mga zumbi, sezi kuyenezi, ukaramuka, wewe ulikinebge, umenye ko uri kuri yahura kandi wiyahuye ijoro ntuzongendure ho nyoyemo yavuga ati so so bworo bunya nunyote kugoro bwo kunyoterwa kumva ku mutima ko uri kumwe n'Imana rero ingene mwahenzwe ibyatumye mudatunga ubwa mbere kutamenya iby'Imana yakuremanye ukabiyoberwa neza ukumva yuko uzokwizigira umwana w'umuntu kugira ubeho kubera utazi iby'Imana yakuremanye n'ibyo yakuremeye nta hantu namwe amahera ariyo yigeze tuvuga ngo ngo ni waronka amahera uzoburiye amahera ni ikimenyetso cy'umwimbo kubera utagishobora kubitunga byose ngo ufate nk'itoni amajana atanu wimbuye ngo zibike ushishore ukabika amahera angana na za toni ufise kutamenya imana we yarakuremye nta muntu n'umwe kuri iyi si imana yaremye ntimuhe amatalenta Hajya Yesu yagiye kubyigisha umugani w'italenta genda muhasome neza ngo umwe wese yamuhaye ibikwiranye n'ubushobozi bwiwe siko byanditse yagiye musoma nyine ku mugani w'italenta umwe amuhaze ibiri ubundi zitatu haranditse neza ngo weka umwe wese yamuhaye ibikwiranye n'ubushobozi bwiwe nta muntu n'umwe ku isi imana yaremye oreya aho yari kugira inkoko yari kugira impene yakuremye umuntu w'ubwenge kugira ngo ubandanye irema imana yazanye amatiye promie irashyira ngaho ibizotuma ikiguha ubwenge nicyo gituma yavuze ngo twishusha ngo tumwishushanye ko kugira ngo abariwe si we none yisitsina ibikoko aha muri Sunday school bashaka kubaza bati ninde hayizi nibikoko bwa vuga ngo ni imana kya kibazo ngo inkoko ni nibigihakangiki abantu bose bakina ni kuzura abe kuzosanga batanze jambo ry'imana yenda mura ani mana ari kezele miriki mana ari inkoko cyavuga tuzorondo nso neneza murabona ko imana yari yateguye iterambere ry'umuntu itarana murema kuko yabaje kumushira umutaza mbere muragenda musome no murongo cyanditse ko ngwigihe ngwimana ari mu muntu ngo nta byatsi byo mu mirima byari bwabeho ngo kuko nta muntu ngo nta imvura ari bwabo kuko nta muntu yari bwabeho ngo arime nuvuga imana yateguye kwitore mu muntu kugira abariwe acarima isi tikande rero ntuye ajanze ko nkuyibunga bungu yabaje kumuremera ibintu byose bizotuma atera imbere ikiramubwira ati urime ubunga bungu imuhubwenge bukomeye cyane imana icyagirira navuga ati ntuzoba urumwe ni wabishobora urumwe utegereza kuba mu bandi nicyo tuyacimuremera umugore hanyuma baze bavyare barondoke kugira ngo bakorere hamwe kubera musoge mu ijambo ry'Imana Imana itanga ingamirano zitandukanye bya binderero itarenga umwe wese nibimukwiye umwe wese imuha ibikwiranye n'ubushobozi bwiwe nicyo gituma hariho Imana yateguye kwa z'umuganga hariho yateguye kwa z'oba pasitori kugira ngo azaradukebura hariho umwana uwo Imana yateguye kwa zoba umugoronome kugira ngo kwigishe kurima neza hariho uwo Imana yateguye abo mushakashaka mu butare kugira ngo abari bazotwereka ubutare bwiza ninge tubuhingura umwe wese rero Imana yamuhaye impano ikwiranye n'ibyo ashoboye utegerezwa rero kubikoresha Imana yavuze ngo uzosa urumva gutonsa bango cyenda ku Imana iyo yabonye yuko utabishoboye iragutunga kabisa mu bugaragwa Imana arabona ko badashobora kurima bari mu rugendo bari mu bugaragwa ikirabaha none mwarumvise subira kubaha amana bamaze gushye cyaciye bihera ubu nawe rondera nagushikaye orora urime namwe ndaba igituma byose mvuga biciye mu ijambo ry'Imana muravye abakozi b'Imana bose hanu atarafise igikorwa akora abantu bose tuzobona muri bibiliya muze murabe bose ari bafise igikorwa bakora cy'iterambere Abeli yakoreye Abeli yari umworozi sivyo Gayini yari iki umurimo sivyo Musa yari iki umwongere sivyo Musa none ntiyaragira intama zo kwa yeti Sauli umwami Sauli yakori yarumuri mworozi igihe bamwimika ravuye kurima mbere acaraza gutyo byabaye bibikinga abonye abantu ari benshi ishaba muri Samuel wa mbere 11 ku murongo wa 5 yarumuri mworozi nawe nyine Dawudi yarumwongere umuhanuzi wa Mose nawe nyine yarumworozi Yosefu yari iki umubaji uko kashifuwa umubaji ntazofatunze ninde abikubwira ibyo byose twaka kubikora kuko twahenze Petero yari umurozi mubigishwa na Levi yari ubutoza kuntu kirazira kubaho atakintu ufise ukora nguzeye kuzotera imbere uciye muri mugusaba ntuzofute imbere biciye mugusaba ibyo ndabibabwiye ntuzofute imbere biciye mugusaba ushaka iterambere wese ushaka kwatera imbere ubunyene ni navuga ati ntegereza gukora ikintu kitegerezwa kumpa ubuzima usaba ntuzo vuge muri muri gukora ikintu gizo kubuze ubuzima buzeye ku wundi muntu hari ikintu kitwa kwitegereza mu byo butunguze ko witegereza kugira umenye kuteye imbere uzoba witegereza mu bijyanye n'ubutunzi mukazo baho kubera umushahara ntiwitegereza iyo mbere umunsi bocha kwitegereza cyane ukazobona umuntu aguhaye ahantu bari baramuhemba urumva uno munsi nturi witegereza kuko ni ucerewe akira wacerewe wabikoze nabi aragutuka niba barero ushaka gutera imbere utsugende uvuga uti jewe ngiyagendera mukorere mugabo intumbero mfise ni umwitegerezo mu bijyanye n'ubutunzi hari wowe wakunshingira ntahe yambwiye yuko yakoresheje umuboyi arakora ngo kandi yakora neza cyane ngo hanyuma wataramubwira ati mbikira ajya kwenda yambwiye wakoze bose babaho umutunzi wa mbere n'umuboyi n'umuyaya ni batunzi ba mbere aba mu nzu y'amazi n'amatara adapanze aramesa atangiye muri sabuza ashatsirengwe aragavuga nuvuga niwe wenyine umwisho ukwezi guhera agifisa amahera shebuja yatangwe gufata dekuveri mugabo nta dekuveri afata amahera yiwe nicyo yitwa cyavuga ati mbikira aramubikira amubikira wageze washikanye ibihumbi amajana indwi acamubwira ati pato ati narashimye cyane ingere twakoranye ati bugico narondera ntahejeje ukironka ubu rero nurondera ubundi mukozi nje ndaduze kwikorera utwaje nari naje kurondera umutaha cyafata ibihumbi amajana indwi byiba cyari ndugira murumva uwo rero nuvuga wowe iminsi yose ni wihe ihagiro uti jewe naho uno munsi mbeshejweho nurya mpemba ntegereza gushikaho nihemba kuko niwiyumvire ejo akazi nikahera uzocuja kumenya rero icyo Imana yakuremeye ubanza kumenya yuko yaguhaye ubwenge iguha n'inkomezi kugira uzikoreshe kugira ngo ubandanyirema yabiga Imana yakuremeye ha ku isi hariho ubutare hariho ivu bijya byose Imana yabishyizeho ibitegwa yabishyizeho kugira ngo ubandanyirema utere imbere yaguhaye umutahe rero ntagihe uzovuga ngo bisaba umutahe hariho ijambo abantu bafise dukomere amashyi Imana iryo jambo ryari ryeze mu 2018-2020 ryari ijambo ryeze cyane bakarisoroma bakumva banezerewe ariko bararisoroma iryo jambo ngo ndi umushomeri aho uciye ndi umushomeri aho uciye hose ndi umushomeri kugira iryo jambo ryume niho nafashe nja mugwaruka banza mumbarire shomaje no kuvuga iki mbwira tubanze tuvyumve kumwe kubiga ishomeri no kuvuga iki yavuga twari mwanya muto narababwiye ni kubiga ishomeri no kubura icyo ukora sibyo kubiga ishomeri no kubura icyo ukora muri ubu Burundi hari umuntu yo kwama yabuze cyakora kwenge atari ushaka kuzokwama ari umugaragu w'abapato niba ushaka independence wewe ushaka umwidegembyo mu by'ubutunzi ntushaka kubura icyo ukora akarora nabahaye nabwiye ni genda ufate ukubure isoko niba wabuze icyo ukora ukabura na kiri genda ukubure isoko urumva niba uvuze ngo singira itongo nje nshankwereka icyo ukora genda ukubure ibarabara uze urafata icyo myavu yose uyirunde hamwe uce ugenda uvoma amazi uze uravomera niyahera amezi atatu uzogenda ku murimyi uti bwana vipi ibindi yamaze kubaga ibindi yamaze ikubaga none se umushahara urya none ntiwumvise ko utarinze gusaba kandi ubayeho ntushobora kuzavuga ngo mpakazi ntikiyi uzuvuge ngo tuzopfa duteye imbere nimwiyumvire abarundi twese
Icyo kintu cyaradusamaje cyane mara ko ndakimaze ku mwanya munini cyaradusamaje cyane turabiheba turabona ko turi baruhebwa imana tatu yaduhaye kandi yaraduhaye byose mugaturibagira ko yaduhaye mutahe bigenda niyomeze imana yaturemeye abantu bagenzi bacu kugira tuze turungurana ukora ibi ukora ibi ukora ibi tuje hamwe ibyo byose ni umutahe yaduhaye none rero urumva haba hageze ko turondera rero muri itegeko mu bijyanye no gutunza uti none byamukijwe n'iki ko ibi tubyibagira umuntu wa mbere atubagita mu Burundi ni mwaba muvuga ngo Uburundi ngo turakenye ntimurondera ikindi icyambere kwabaye kwibagira ubwene gihugu bwacu ntimugire ngo cyo kiroroshye ga kwibagira ubwene gihugu umva bwa mbere twaribagiye iby'Imana yaturemeye ituri yibagira kwe ko yaturemeye duha umutahe iduha n'ibintu tuzohingura ubugira kabiri rero ikwibagiza ubwene gihugu abazungu basanze ducura ndabeshe nitwikorera amasuku kuva abazungu bashika twarasubiye gukora n'uruhindu kugira uhinga ucura uruhindu ukenera icyo mukuye mu bazungu usubona isuka yaheze ucikora mu ruhindu ntugikeneye bwa butare sogokuru yahora acura abarakwikwibagije yasanze tubumba acara twibagize ati muzogura ibyo tewe mbumbye tucaturabihe kubera iki yariko agira isoko ahashorera ibyiwe ubwenge Matiye premier we yari yaheze ateka ndabasabaze ntibabikore kuko bohava ba nkaronka isoko ntabura na Matiye premier jenze cyenda bijana cyenda bihingura cyenda ruka none kawa niva kahe Burundi ugacigura izindi yapfuya shokora we rwaza ko ri cyari iburayi kakao iva muri Afrika bagacatutanira shokora izimbye gute basanze ducura tubumba tubaza ibyo byose barabitwibagiza uno munsi cyenda kwica kuri ngenda mura none makariyo si makariyo kubera iki uticaye ku ntebe ivuye iburaya utumva ko wicaye mwira kubera iki abarundi tuticaye ku ntebe ivi iburaya tutajyamye ku gitanda kivuye iburaya ntidushobora kujya kuri matera kuri exim makwigurire hari babanje kutwibagiza turabura nationalite turabura ibyacu turabiheba tutakwitwa abahutu n'abatutsi mbwira ingene wewe wamaze kwibagira kuri Murundi ucubona ko uri kurakora kuri gukorera Murundi Murundi rero ico bita Murundi rero mu Kirundi uko nziki urubona burya nujya mutima utuma ukubura muhiri wawe ukabona harashashije mugacu kuburira ku irembo iwawe kwa Murundi ukuburiye kwa Murundi hajya si Burundi wanyu nuvuga icyatyo ratera imbere kwibagira ubwene gihugu bwawe nuvuca wibagira n'igihugu cyawe iki kibaho ni kwa Murundi ukanka kukubura reka nkuburire kwa Murundi iwawe ukansharize ugatera amashugwe nushobora gutera amashugwe kwa Murundi naye ateye urayahonyanga kuko ni kwa Murundi mu bituma rero ratera imbere icyo kirimo natangaye kuko jewe ngumanyaga n'abantu bukebuke ikibazo cy'umwanda mbona mu gisagara ni ikibazo kinteye umubabaro gukomeye cyane kuhura n'abantu bambaye amakositime mahagize amana acyapfa ko ari neza ni ntore kubera bari Burundi ntibari iwabo kwa Murundi nsanga abantu bararika amahera y'amasosiyete ajeje gukubura mu makaritie mugabo kubera umurereka iwawe ko yatwaye umwavu uwo kwireba ukaka kumubwira uti kuta ukwawe none njye amahera mu wahemba saya karitsiye yose
Na niba yajya kubera ko mutabishuza muti no kanse yacu kubera ko iri mu mwanda kandi urugo bwose rutaga bahera rwahamahera ngira ndabahamagara kizi banabine yande bahamagara ijya basosiyete ndayafuta suye kubona mwavu none ere kumuhebe mama ajya mwataze yose nayisuku muri ya karti mukaba kubera mwibagira mu babone pamurundi ntimubwira muti naho rwaguhenze wase gukura ijya mwavu hajya mwibaraba ajya mahera mutagaraye Ibyo mwari mubizi kuko ndabakanuje kuko ndabakanuje burya bajya abantu bahinga muri nyakanse yanyu ajya amahera muri hana gusukura muri nyakanse yanyu mugakubera mwebwe mubona mu nzi wanyu mutabona inyuma y'urugo mutabona ashasha kanjye hareke
agarabi kuvezo babwi nta kuri umwandi hagi wawe gusa no kwiremwe wategeza kukura atabikuraho tubafute tuzana to Ata mahera kata kuba. Nda mire. Narabonye urumva kuko kwa igihugu niho gutuba duratera imbere. Hari umuntu yigeze kuguza abwira umu fonctionnaire abakuru. Twebwe abakuru dusinya. Urumva rero urabona ngo ayo mahera ngo azova mu bene igihugu ntazova mu kiga cha leta ngo ntacho guhomba. Ngo ntacho guhomba ngo shaka usinyire ngo mbere wenzo cenda guha ayihangana uko ku muntu wese. Kuko nacyomba ntazomba mu gihe cya leta na wundi ngwego aca muha navasi ngo amahera ntazomba mu gihe cya leta bazomba mu bene gihugu ajya ni ndaye kubwiye ko ari bene gihugu atari igihugu umva namwe cyo mwaretse kwikangura kubera iyo uwo muntu yatwibagije nationalite tukitwa abahutu n'abatutsi tuca turi bagira i Burundi Uburundi tugarukanwe mutima wo kubona yuko uburundi dutekereza kubona buri mwabantu bashajije none mwebwe kujya nimumaramara iyo muri kumurabona muca kubantu asa nabi ntacha wiyumva ko umunyamahanga ko babonye ko uyu muntu gabasha naho nahora ngenda nabaye costume arambonye ko ntanyaye kabisa nico gituma hari abantu batadugi wawe atarabwira uwo mugezi we urazoza gutura mutsi wacu na abone ko muri muri abakene wanyu harabakene ushaka ko mabona kukomeye kumbi wanyu mwaratupiye hari abatanduga kubera kwa ariyo igaza kubwira ngo yumvire ko cewe nduze ngo ibyondo biraho ngo baca bantwara ku nkorofani oje no kwemera kugenda kusoya kugenda ku nkorofani narashitse ubutumwa numva kubera mwifuza David afoto bakotse imana wifuza mwishuro bwo kudapfuye ukashimwa rero nakagende wujumura kumesa neza cyane iwanyu kubanza wibuke ako gatima umuntu yakwibagije nationalite mumenye ko ari we mumenja tumwe dukena umu fonctionnaire aragenda ashitse muri bijyajeje nyene akaraba ibihera birahantu mu kigega ngo he nani ngo ibihera ataka kimwe atanu mwabicunze Nawe niwe ni wabicunze nyine agacambye takubye zamwe agacheka kafiba ngo ntawe bicunze nawe niwe yarateje kubicunga kubera iki baramufuse mu mutwe nationalite ntazi Burundi ntazi ko bijya bihari by'u Burundi bicunze ari we bateje kubicunga aho yo kwicunza ati zinkore ko ngo ntawe bicunze nani ngo hajya sino bitwara hariho ngo mu fonctionnaire w'intungana Enga hari ntungane. Ubwo ndatonda amenya uke buke kubera amatemanyaje. Haje aravuga ko hari mu fonctionnaire ntungane. Ikintu cyako kwa miliyoni 12. Reka ndome ko neza kugira ngo bene zi bace bimenya. Hanyuma aradoriya. Aravuga aca sanga icyo kintu cyo miliyoni 4. Asa ni miliyoni 4 cyarakora ro dossier neza. Aca shira kwa chef amukurira. Ngo waranze gusaba ikiro ni iki ateko ati naranze neza kabisa ngo none kare byahora bigenda gute ngo ibyo ntubimbaze ati mugaze nasanze ari miliyoni zine ngo none ngo wongira nka kujya abandi bahora bagira ngo hari icyo byo gutwara shef abwira umuntu ari munsi ngo none wongira kujya abandi bahora bagira ngo hari icyo byo gutwara ngo gagira miliyoni 12 ati je muhamagaro wanje ndumva ntiwo bingundira eh ndahandaze bari nkonga abacabimenya ikintu cyakugwa imilyoni 4 bakigurisha bakigura imilyoni 12 umushefu arabwira muto w'ingo ngo none ngo yira ko abandi baragira hari cyo byo gutwa tumuhamagara wanje je ni wabinyemere ati we mbono yani kacapo ngo we ntacu zopfa wimariye idaha ibintu byishiba kubera iki nationalite wewe ubona wewe gusa ntiwigerwa n'undi murundi murazoraba ni parcel ushaka parcel ucushirako clôture voilà uburundi bwanje hariho wigeze kuburanya leta bacha abacamanza uraze muravyumvikana neza imiliyari 8 leta itegerezwa kumuha cyenda baba kaisi na jenari ndabijeje kabisa mugace ndamutuma ni mutaba ni sawa yego kandi ari umugezi urahereje gutsinda leta atego atego okay hajya amahera baguhaye yo guza intebe zingahe abana bo kwicara abana ajya amahera yo kuri intebe zingahe ubu rero urayagize rwawe igihugu uragitsinze uratsinze leta ubu rero wewe uri superior wabaye igihangange kuri leta sawa ntuhejeje none kuyonka ntuhejeje kwikura kuri ushato nawe ngenda rero ubu mu gusohoka ajya mu irembo guzora igikoyi kuko leta iri hariya nawe uri hariya ubu rero turaza gukusosura guhonyora muri leta y'u Burundi uzotanga visa inkone none niza kuri igihe umutagira visa uzotanga visa imodoka yakugira ihonyora mu barabara y'u Burundi urangi abasuba akaza kwiba ntundere polisi kuko amahera yoheze polisi wayatwaye ntuzurondera urubanza urana n'umuntu umuntu agiye akaguhonya ku gakani kuko wahejeje gutwara amahera mu bucamanza yohembwe wayatwaye ntihagera kimuzosura kuroda kuri leta wayitsinze uri leta nayiri hariya mbona kawe kutukumira kane none nk'ibyo ntabyo yumva ikikwereka ko igihugu wumva ntacyakeneye umwe atware nunda hanyuma nticahenuka pa no problem mugabo muzobimenya burya amahoro umenya ko akomeye yabuze ubu aba mama yakaririmba karaharirimba ko subiza amaso inyuma urabura bivuye ahagaze mu subira yo mu rohe tablets mwo kwishutse muko no musome na gusubira yo ntacyo bibatwaye abanyisirayeli baravuga cyane mu Misiri barazina yo imana nina hatwe mu ijuru yo ni hashima kitwe yo mana yacuca bakiri yaga itukura yadukuye mu bantu twara bufune na buhoro ora gaheza gikwa mana bagende gatoyi twafuma twisubira mu Misiri ni kabarundi muri komarame cyo twanda babwira hakiri kare ntimuze uvuye ngo sinari navutse ni mwaba mushaka gushika mu gihugu cy'isezerano dukomeze urugendo kandi dushyiremo ingufu umuntu rero bwa mbere yadutwaye uwo mutima adukora ko ubwene gihugu hanyuma yaciye akigisha ubunebwe umva hejeje kudukura ku gihugu ubu ntitukiyizi na twebwe ntitukizi iby'imana yaduhaye aca duteramo rero agashinge ikintu kitwa rero inokile urumva urabona bari kwagutera amaraso yakamye yaduteye amaraso aroze yo kubita intebwe kirazira gukora bobo iwabo barakora ijoro n'umurango gushika babona ko bidakwiye bakwiye kujya kuzana abacakara baja kuzana muri Afurika abaja kubakorera abacakara urumva bobo barabona ko ari ugukora gushika aho babona bati tutarondera abacakara ntituzoshika ku ihangiro hanyuma barakora bararishikako none weyo wakoze ukabona urimbuye ibintu bimeze neza guhora uca uvuga ngo asha kera umenga ntibikiboneka kera
umupapa avuye gushora ikawa ashitse muhira gaharura twatu no takabaragura tushashe twikawa yacavuga ati yewe nakawe ntuze we uraze uko mu migenzo y'ikirundi nta mugabo yahamagara mu nzindo umugore wiwe cyangwa umugore ngo ahamagara umugabo yavuga ntuze we ntuze we ngaho tuja n'abana baciye ubwenge yacara cyane akaza akicara hamwe bahora batwara umuganda w'ibihunda mu kawa akaza rero akabaha akarengwe uwo munsi ibyaca bigenda neza bobo rero nabo baratuze barakora gushika baronka bati ubu rero harageze ko turuhuka nawe n'umutawe uzotubesha ukamaze kuburonka bicaye bati bavuga bati kuvu agateka kazi na muntu ukora amasaha 8 ku munsi cyavuga amasaha 8 ku munsi baca baraza muri Afurika baca bambwira nange mbe ndi muri agatago ngo amasaha 8 ku munsi nange nca muraneze bacane agatera akazi na muntu ni ukora amasaha 8 ku munsi mugabo wabo bariko bararuhuka kuko barakoze ijoro n'umura gushika bajya kurondera n'abacaka bahimbura barashora baratunga bacavuga ati ubu rero harageze ko twikura kuya ubu tuzokora amasaha 8 gusa baca barazi iwacu tutaratangura ngo amasaha 8 natwe tuti ego cyane ni byiza cyane uno munsi wamubwira ngo areze ku isaha imwe greve barakwigishije ubunebwe baca batwigishije ikintu cyitwa ikonje usiba uze murabe n'umwana ntuzowe atafise imyaka na cumi bavuze ngo ejo ntimuzokwiga batagira umunsi mukuru kabisa iyumvira abana bagifise inguvu aca asimira ejo yuko ahiriwe cyane ko ejo atazokwiga umufonksiyoneri ngo basha mbe muri atiko muri Afurika hateye igihe haba abakuru b'ibihugu bavuga ngo umunsi wa aniveriseri kiraza gukora ni guca mugira ikonje aniversaire ya ubu aniversaire ya neva sinzi n'umunsi navukiye ngo cyane kuko cyewe nzi yuko umunsi wose ni bona umunsi wose ni aniversaire none ntaba hahetse umwaka uno munsi nari mwari bwawe ubone muri uwo mwaka none uno munsi ntiwumva ko ari bona si aniversaire none kubera iki tuzavuga ngo umunsi mukuru wa aniversaire kugira ngo uronke ikonje gusa murye ntimwimuye ukabona aniversaire amaretre de vitasio amakarte d'invitation ikarte imwe igurwa ngahe ibihumbi nka bitanu ndafise aniversaire amakonje naraharuye amakonje dufise mu Burundi turimo kumara umwaka turi mu ikonje kandi muranezerewe cyane nta n'umwe ariyo yihenda nta n'umwe yumva ko ibyo bintu bimukoraho iminsi dusiba ubu mu Burundi kinarabye umukuru w'igihugu yitabye imana konje chome epay jour férié chome epay none muhebwa mukuye he mwicaye acavaye mwumve iyo nyigisho twarose ariko burya none mugihe tuzaba tumaze kubura abaperezida amajana abiri tuzaba tugira amakonje amajana abiri ibyo kuri ubu murabibona tuzaba tugira amakonje iminsi amajana mu mwaka burya ufashe idarapo ukarimanura amberne hanyuma ababijeje bakagenda mu misa abandi bakajya gushyira ku mashurwe bagaca basubira ku kazi aho bahapfuye tuvuga ukuri ko ubu tuva gushyira ku mashurwe rwanda tujya mu kabare mwene si ibyo rero tujya mu kabare kandi turanezerewe cyane jour férié chome et paix c'est bien none uwo muntu uwo mwana ugiye mu minsi ukamusabira ababigeze kuko n'ubundi ntagenda mose abamwe baca batandukira muri siporo no mu kabare abandi bari mu misa bagiye baca mu misa bakaca mu misa bakamusabira bagaca bagenda bagashyira ku mashurwe idarapo rirambera na bose baribuka ko uwo munsi nako ariho yitabye imana hanyuma muvuye gushyira ku mashurwe mugaca mujya ku bikorwa bibatwaye abatangiyeyo bakajya ku bikorwa bibatwaye mugabo konje mugabo nyongera umushahara umushahara ubashe ndabafiye ntuvuga ngo ikoko byacu ujya muntu rero yaduhenze adutera ubunebwe yaciye avuga ngo ntugire ubwoba kandi yo niko ndabivuga
aha mwese mwarize economy ntayo nigeze nigaje narize aka economy politike gate mu wa mbere naga contabilite gate amasaha 45 economy politike yari macro economy yari rimwe ya chapitre mugara basaso asaha mugari wabitse kuva mu wa mbere mu kabi gushikare hacha doktora mugivyo ntavyabona ntazi imishahari iyumvire genda murabe rwande de finance biranditse neza wewe mu fonctionnaire rahembwe amahera kwe mu kiga cha leta barayaguhembye ugacukura ku ikori muri ayo nyene ugaca uyasubira mu kigega ngorose ugitwashane kana muri bize wa mahera yinzi yavuye mu kigega urayi umuhamesi agarukana makeyi uturandika Roset inyungu none nkuba mahera ndayakuye ngahe iwanje nkayashyira muri uwo mupfuko nashyizeyo igihumbi ngacakura mu ijana nkagarukana haka aca mugago ndembayubutse tuzumvikana wewe uhembwa ibihumbi 200 ugarukanye ibihumbi 10 ngaca nandika ngo Roset hari ubucucu mu rutugu umukomersa yatsindiye isoko atwaye miliyari zitanu agakati koi muri izo miliyari zitanu z'imiliyoni ijana ngumugwiza tu ngumugwiza koi ngumutanga koi urumva ngo twagize Roset ngumuma koi naho n'amahera aravuye mu gihe atarenze kugira igituma babahenda ni iki urumva yuko baguhaye menshi ugarukanye makeya mu kwezi gukurikira uzoca uhembwa angahe ubusa kugira bagukoneke baca baguha imfashanyo ugacuya dekana nyene ngo Roset wewe wakoze iki wimbuye iki ugira Roset imfashanyo ugacuba hemba bagasubira nabo urumva nibyo byatukije bijuhutu neza nibyo dushobora gufata uteye imbere tumeze ngo Roset utigeze ukora amahera kuye mu nyaka cyangwa Roset cyane tena ntize ekonomi zese kafite mu mfu mbere kubera ikibarinda kuyaduha tugaca natwe dusubiza kuko iyo tuyagumizayo bakaduhajya dukwiye kwa raba economies oya to ntaro sete yo bayabonetse mvekoze kora mahera mu kigega aho ho rero tuze turakurayo tujana hanze duca tukarukana borose yego ngo hari muri yari ndi mu kigega tukawukurayo tukawujana hanze tugaza dusubira ku terura tukawugarukana kwa kwa ka rose obere kivuga iti muri uku kwezi twinjije abamiri yajyaga nuko kubera tuza turasohora twinjije iyo ni kuri wasasa ganuza abize economy none dali dabuye kugira ngo dabuye maza abantu gonetse roga aho abantu goneke uzoyarya gushika here ujuta tuzotaha turafise usangwa usangwa marayiza bya cha leta ari mu yavuye mu cha leta nimuve ko nimwandike neza kosefini ayo mahera avuye mu gihacare ka twese niyo dushaka umuboye umuyaya hari ya ruguru ya kishamanuka kujya ku muyaya ahembwe n'umufunksiyonari afite mu gihacare agacavuga ngo Burundi bwinjije Burundi bwigeze bwinjiza umuyaya ahembwe ku ya leta umunyereza amahembwe ku ya leta umuplano ku ya leta uko urumva wahembwe na leta acaza guhemba abantu mwe umu taxi moto atwarande atwara wa udafuye guhebwa muri leta nayo muri leta nyine bisi ni bade bafata bisi abahembwe na leta nayo nyine nakoma ariko arazunguru kuri wasase zotajya nimumbwire iterambere nizozajya none kugira ukure sibindi byiyongera mbwire icyo kintu kiyongeye ko bashi ni wa mwana yabaza ati none nzobaho gute ko mama yahora nyosa yagiye ntagaruke nzobaho gute bati amugabo umugabo agikiremva cirashe ko bigenda gute eh urirasanye acafata katakuri nyamaziwe arya yibaza ko ariko yishya ku zindi nyama bazo cavyibu wa buda chamuhane sense kugira ntababare ntamenye ko ariko ari katakuri ashira kwa sense no isiga eh ijya fashanya mu kugira ntubabare ko wiri ntubabare akabashira kwa nestes hadi mahali yo hawa magufa acara bora mu yikata bigenda zo
Icha wige nda gute. Mwumvise solution this to develop. Mwavyumvise imvo n'imvano yubwo bukene bw'Uburundi. Mwavyumvise. Nimuze kurondera imvo n'imvano ni. Hanyuma cyara twigisha ikindi rero. Kurehura umwanya. Cye mpambaza mbere bashabandi umwanya wa kugura amajahe. Cye ndamurondera hari n'umpanterereza ntako ntubonera nk'amasaha abiri ku munsi shaho. Wewe mbona ufise menshi. Hari umuntu ubona neza ko afise amasaha menshi. Hageze inama azi uko uwo munsi wose araronse icyo akora aratomboye. Agaca bavuze ko inama itangura saa tatu. Saa tatu ni havyuka. Ndacerewe hafe. Inama ndacerewe. Saa tatu kandi inama yatangura saa tatu. Atavyuka. Agaca yoga. Agacanwa icyayi agaca umwanya afise muremure nta muntu yozara buntiza garaje jenda weekend je hari ke mani mvya mbe asha nta kuno munsi woja ko amasanga 36 kugira nirongera amasaha yakazi je ko ndayabura mugabandi barayafise afise amasaha menshi Jadi ada kamu semua itu jadi aku yang kira ini ya. Atau kamu sampai di kiri bahasa baru ngas. Kadi mana sih mikro? Nanti kamu ngas, kamu main masaya itu. Zaf mana yang sambil mana aku? Hanya, nukal di zaman mana tulis sama nabi. Ujung kali kita lihat rumit sih bagi komentar ini. Haji bavuga ngo wabyishi bazomongereza wabiki bamwake n'ibyo yarafise babiri wabyishi iyo wase gukora icyabe imvunja cyatafirirwa ingwara zose zirhokire wa none ntumva yuko n'ibyo wari ufise biriko biragenda izo mvunja ziriko zirakumunga inda zirya ingwara zose zirhokire wawe Nyumba kwa ndivu wa rumi sima na ya kwa ya kwa ya kwa hili kila ikwa Tifini paha na moho Kachuma Kani maanari ya kuremne Uzu terimbe luka sangura mfuye Kuwe ya kusa Ubukene wite yewe wenyene uko wase kubikora Ya tarenda wase kubikoresha Imela ni meruka uchumfa Tash Ichile uchumwa Uza umba Ya mkuzo mkuzo ima Mbobanza mbobanzuze tuvijina Tubaze tugira ibiganiro. Ibyo uri kuravuga ati wabitubwiye banzuze. Urumva wowe bapfa ku kivi uze kwicare. Nabwiye iterambere nta demokarasi irimo. On travaille ou on travaille pas. Hanyuma udakora nta kuntu. Udakora tuzoza turamukoresha ku ngufu. Ndiko ndiga n'ingene n'imfungwa zose zica gukora nta kuntu utakoze. Tuzi. Kurondera makamyo amakamyo tubapatira tubajana hariya muri ngo farume biri ngo barari ko mugoro wabataha rero bahetse barye bimbuye kobera iki hari umuntu wakuye kurya takoze ga muri gihugu twotera imbere gute ibintu rero abantu batugonetse baratugonetse baduzanira mu iyo shetani ngo tubanze tugira ibiganiro ngo ntabitubwiye neza Hari cyo hari cyo ndiko ndavuga mwe mushumva gahe. None cyo nabikuye. None cyo nabikuye ibindi ko ndavuga. Kandi hari ababyi arabyigiye nyene. Hari ikindi baduhendesheje rero. Murabona bari ko ravuga ngo vision. Hein? Tenende. Ngo travail de sang. Ah, komo natekereza kuronka a travail de sang. Simpa ba makuru se pas a travail de sang. Ndimbe wabimire ikiriho travaille de sang se mura ibyo bumva abarundi muri travaille de sang nakazi na hantu wicara neza mu biro ukaba ku planto uzurakira abantu sase ka travaille de sang rumva bobo basigaye bari bica batira cyane kaza umwana w'umukaka boni nizo bari utaye meza kuri cyane batira cyane bari akoresha abanyamakuru bari akoresha abanyamakuru mukuno wose wo kitabura aho tore ba wicara mu maga tracteur atari ibyo rero ntitusubira gukora eh travaille de sang ndo wandolo
Tebe ya none si somuguzi arunyikana mudandaza
ati yanjani umudada zakachayiwa akachayiwa nonzi atayiwiwe ugumeka kiyaba kuyiwe
ibyo byose rero nagenda babwire nivyo byatuje gutera imbere ayo makosa shaka ko muyamenya muyakoze cyo mutse mu muzi ko muri ko mwimbere kino gu Burundi mutariko muragiteza imbere nimuze musubire kuvuga ngo ni rosette amahera avuye mujya cha leta kwa garutse ko ni rosette
Godo tegeza kuronka kazi keza rero eh nta muntu kirazira akorora inkwavu sakazi akazi no kuba plant ari umuhungu w'umutwa yarazi ngo nanze ndasiri mu sekondo se umukuru tuzi nanyi azakosa bakazi shabwa ko kwiranye no kuba plant cyangwa jaradini atego cyane ati nanze ndabaye fonctionnaire ringo cyagenda hajya mu mushikiraga cy'itwa zo hagati aba planto azabona hebwe 33 nabingahe acha todi waje we kontama ruka yemhebwa eh wahemlanga ibi umwe 33 bawo ndi muhiranda ya ndaya hebwa arenga ko ntiyaseze namusanze ruguru yabadumiza kwaje wahemhebwa njya abo bose bizikitira gukorera leta nabafise umutima wo kuja kunyonora nta uzofatunza saba nta utunga saba ndabwije ukuri Muze murabe n'umwana atoranye byase atigeza ko ikintu nakimwe byose bipfubusa nta umwana nta utungishwa nirahi byase kiretse iyo bakoranye nase akabona iyo biva agakora mugabo arindiriye ko safe aca bitwara byose futi nta utunga asaba hari akamushatse mwakandika basi nta utunga asaba niwe mushaka gutunga iki kintu ngo mpa ntabarumbe baza mu gifute mu mutwe hamwe umuntu aza kugutereta ngo nta kuntu ngana ni woza ukafasha hamwe gutereta ukiyakira utatu amwemvira ko atatu inzu ati ko turerekana hazotera igihe umuntu mubwira ngo wewe ngo tuguhe posti ukaba ukaba utipo Ane jese cy'umwana hageze kuba kuko iyo ndamwakije mbe gutotunga n'iki munyango wozo kwitu kudasaba kazi no ngo jewe akazi ndakifiti aho nta nito nayo kavire kwa fiso ko yifiti akazi mugabo ni fiso n'uko umuntu hari umuntu yo nari baguha akazi wenyine bas be your own boss bas nawe wikore ubu umukoresha wawe ra minimum none ko wize wizi cyo dashobora guhakazi wewe cyereje cyo ndababwira nti umuntu adashoboye guteza imbere umunyako wiwe ntampende kwa cyo guteza imbere igihugu ntashobora guteza imbere ikoni ikomine ntashobora guteza imbere province burya kugira ubone umuntu abishoboye bazi ugende muhiriwe ura yo ni sawa ndahimbawe hari abafunctionnaire mbona avuga ati je bunye bagiye rufasha igihugu muganda fise kirehe pa sivyo ka efra yawe ka efra sirutse ko ari usanzwe wifise ndagira bata kurondera ubuzima muri leta efra ndamutse kandi kufiriye akaga yiri kwa mu muce n'ibintu ze ngo enye niere abandi bayeze ni chai travaille de ça abandi bayeze ni travaille de ça ni chai mu biro nawe yamani ingamiya ugasanga eh mu miceri hari ihera gacashira ko mupfuko agacaza kubwira abandi ati engineer ni cyewe ishehera bakumupfuko rero yego data wanje ufise camionette ufise jeep fime mugabo nanze ndafise kumupfuko iyo twa twagira ba fonctionne aza atarinze kuko mwene bajya iyo yifise ntazoja gucafuza ubundi mu fonctionne muguno munsi iri baramucafuza ngo bakunde bamukure bamushireho Je ne vio viva. Nino sha gutera imbere tumeze gutyo. Hanyuma kandondura rero bacatubwira bati mutegerezwa kubaho nkuko tubaho. Kurya nk'umuzungu, kugenda nk'umuzungu, kwambara nk'umuzungu, eh? Eh, kama mama bacagira kademarashe, kwa sababu atabuka gute. Agacagira kademarashe k'umuzungu. Eh, yerekane ko ateye imbere.
naho umwuko nikiriko murazara umutuzi yambarira ubutura gacye yigira nibisanga
cyigira zere dazikomeye
agire musha guterebe tsamurumbirizo tuntu mwenu ndo tuzatura muterebe ngo kubaho umuzungu neza kubaho umuzungu nakaba abayeho umuzungu ngo mbe muramuheruka ngo yarabaye umuzungu Bekata ukugati, yara baye nak, nak yara baye turimuchi, mau kapuka kuti, turimuchi sinda mwe meras, turimuchi haja ukugati takuja izine izime mumon, ba murungi tsekuba kose yedamba saje ibon, ati jewe, jewe mbi murundi ogi ibon, achari yagi, achara ati, yara ni zungame ba murungi tsi Dar es Salaam, arakora arakora, egaram Jawa lelo tawagiri kituwa teri merendika. Jena la hivye kwa tulimuchi. Jewe nje kurode mutama nyeni egzim. Taya mwara mwuma kabisi. Nawe sina mwuma kurubari kumo unye. Generale akugede vongima gateo. Kire tse hamwe umonea nyishi mne karanyara ngako ninji. Kandi hona mwukura kome. Na mwukuru wiki huka shara ngako ninji uwe. Huzo lelo. Icyo gihe ndamubaza byagenze gute ati njewe nakunze niyumvira iterambere ati nzambona cye bavuze ngo cye gukora ngo Dar es Salaam gukose damasane ati cye munja nahari ya gukora iki arankari doga karavuga ati sikihugo ntakunde kapfa kugenda hanyuma Dar es Salaam hamwe manda yariheze kwagira kahe yaramweze bagira kahe nawe hari yabo yangoma yiga avuga ati none wacu niko tutagira imatera Tuzote kwa tukwe hanzi. Ayi Tanzania oo, batu nshijiki ko, bafisa mamate. Akamageza kutisha. Afisa kutu watu, nazi hako zima ati wa sizonyo. Hanyuma yuwa chamo shira iboni. Ati jenda asa kamisi. Jode misioni. Ati wa demisioni. Ati wewe ura kome. Shora kwa kazi kareta. Muri ambasadi. Hamuri mnesu wafu wako. Ambasadi hanaka. Mwagira muri yu. Mwagira muri yu. Mwagira muri yu. Mwagira No. Mugabo zake dukore Moscow. Yo. Sawi. Kubera iki? Byabindi babandi baduhendesha. Cewe ha, namaze kumenya ikibi n'icyiza. Hanyuma rero acaratangura cyera mwinye na tangwe imata ya mbere wayisore mwisafuriya. Mwisafuriya. Evara acaranye n'ingere yanyuze. Ivyuma bya kera cyane fisa biraboneka nabishasha rero. Achanyere kati uja barondi tiwebele siwa Atija matarando doma barondel Atija nituwazebe kanitini kata imbele Achanyere kia doma ni ya kwa haki Atinole si atihiti matarando kanitini Gasi shwa kukure atezeme Atini nezeme kanitini nakura nyei Mungabo promene kanitini nao nakura ni mungu randarizi Kuwela mutembe ni ziwayo kugura wemera kugura twazebe kari tukayigura mu bushirwa hakugura dezebe kari tukayigura mu Burundi kubera iki wa wundi ntegereza kubaho mu muzungu hakene bazaho uko hakiri norenza ko je nashaka kubigisha gusa imvo n'imvano yobwo bukene mwirwa muravuga hari ico nibagi imisi yose uzukore isi imana yaguhaye isi iguha ubutare iguha akavura keza iguha igihugu cyiza iguha ubwenge abarundi n'incabwenge zikomeye igisigaye kwa gukura ko icyo gishashara kiri ku muzirikanyi wanyu kugira mwumve ko mukoze bigenda neza none cyaje muri gihe mwumva yidoga ngo ntumwe ko maramaka ne mwumva ko ibereye umupeyiza peyiza ndabujumbura ndakwavuja bose nyoko namaze kurenza ubono byaye no mwisenja ndo niba batsoke cyado kwa vugenda murabe bashitse ku muri yoni ku kwezi ku mwafu gusa yitwa cyado kwa saje mugasake muye none niko kugira ndabambire ko atabuye riri mu mugongo ushatse gukora inkwavu yataguje 30 ngombwa mutangana gute mu rupago rwasa urimye biraya jewe umuntu ya haji mu kiki ati je ndi mi hektare 10 amaze kuri impamvu zibiri gahe mutungura nta myaka itatirahera tamba
imamu zitatai mchungu umulafi alima hekari chungu haki mkiki tukishira kumuli mzimbo niwe mworo wambere mworo wambere ni munasaba kazi umunatemera kuiha kazi niwe mworo wambere damu kijukuri chengi akiyomba kuni simhafu na jambashisa kwa milio nime ajama kaka mwafuga jeo nao mwungu nafisi nito zishika kini humi habita tuna maja mwungata kukijukuri nao mwungu ya hindi nato nungu Tuko ndazi la vale. Mbe mula ziko mhao mfise ili itiro milongu tatu za masa. Ili humbi milongu tatu za masa. Ili zewi tawiya hanga ni. Jawa suku fina. Ula ziku kuna mailinu wa lindashira kumashure. Ehe, nga chacha kufoma. Ujia wala yuwa matari karo sarawizi. Nane haruundu usha kutawiya. Nane kukon havila mokami kiyonda mishore. Tamara fina washa kubera iki kubera ico gishasha abantu bagiye bagaho bakabahenda je kugira nti aho mbonye ihera je kizira no kwiba kizira no kwiba je ndabironde cyo ikabira nanje rero kubera ndabarongo yasishora kuvigene muri aboro ntavyo numva nzokora gushika mu nyumbe mwese kwa batunzi Ibyo naraciyemeje nzokora ndabigishe gushika mwese mu batunzi unyigiye ko agiye agacamira abantu mu miseze mu mutoyi narabibonya haje mu mutoyi urumva nabajama bajya kuko nibo bataye kunyigisha naje gutunga baraje kundamutsa igitangaza kandi rero bace bajye muri ubuswi bw'inkoko nijana muri indi ntagora ni migisha banje mu kabisi zorya ni zonorora baca bambira ngo twebwe hajya mutoyi ubu twimbura itoni zitano z'inyama kundwi dufise ingorane y'isoko mwumva itoni zitano ikirage kwa ngaho cinkwa ko ngaho kibuga ngaho 1015 mirongo ibiri dezwiti Reka jene ifatire ikiro kwari 1010. Ngomba ibiro biga ibiri 1005. Fadi mire egale ko. Je fashe ku ikiro ari 1010. Fatire rero ibiro 1005 toni 5 ni 1005. Senani miri. Mbwira kaje gasatire kamutoyi kinjiramo imiliyoni 50 kundwi. Bwira inyuma y'imyaka 10 kundwi hinjira miliyoni 50 ku mwaka nangahe za murabiharure rero kugira mubone ingene urundi rushobora gutera inzira muzosagara miliyari ndeye hariya muri cya kinogo cyo mu mutoyi mbese ntaho bazi ni mu kinogo kugira ujyayo ndababwita ukuri utari umuntu nyine ushyira ukubute mugubu ni sawa ubugi karusi ushatse cyangwa utari ugacu genda mu gihogazi narabahaye ikiraro ni sawa karusi hoye Yogazi nagiyeyo baca bambira bati twebwe tugusaba itunga turarihise ati hariho ikiraro abana baheze batwagwa ati uwo ikiraro gifatanya gihogazi na mutoyi ati tuzoguhezagira nta ngorane nta mahera tugusabye tugusabye icyo nicyo nicyo kumusabye twende ikiraro mu minsi iheze na cyenda haca nanjye ngenda ndadema dema ndabona yuko ubu mvuye mu gihogazi kuje gitega sinari kwa ndaza gukata cariya canishira mu nzira njia ya payi shortcut urumva aho mu gihogazi ndababwira iterambere riri muri komine gihogazi riteye ubwoba cenagiye umuti urana ahantu wewe wahora uca hakuze ndahabona kabisa hakuru ko nyine ndahabona nsanga ni gisagara amavoka dushora ama nasanze shitse mu rusamaza nzabona imifuko y'amavoka aho hantu ni kureba imifuko y'amavoka irindiriye kugenda muri Tanzania kabisa iyo mbiye abarundi barananiwe gushora ivoka harananiwe ku idolari rimwe ryo kwinjira rimwe ku ivoka mugatwiriba turashora hanze
origine di sul development sessa mugabe byose rihera he kubanza kwemera imana ko yaguhaye eyo katozwa ingayira ibyo byose kigufunga amazi rufu ibonye shetani niki kwiganze muko maze bavuga kuti mana turi kumwe warakoze ibi ukora ibi ukora ibi ubu rero nanje ngiramba nta ryare majyawe ho upfa kwivuga ku imana kiheza kiheza rero tuve hasi twese twikure mukabarema turafise byose bikwiye uburundi tubukunde tubukorere twumve ko turi mu murima w'Imana tubukunde tubusharize hanyuma natwe twisharize tumere neza tufungure neza turagire byose dukeneye kandi biraboneka kuko intango ni nziza reka rero ndabageze ngaho hari igihe ibyo nahereye ko mwabyibagiye muganibaza yuko muza kugenda murabyibutsanya abanyabujumbura rero mukanure ibi byo kuba umukomisiyoneri mubivemo byo kumuyaya mubivemo umuboyi umuyaya ngo kuba taxi moto taxi bero twese dore twubiba tuzorya iki amahera ya leta ntazodukwira tutagwijije umwimbu ngo dutange amakori tubyumve neza ko umuntu yorya yagwijije umwimbu yarushe tutabikoze uko bonjo na pauvreté mugabo naganda abwire imana yamaze kugurura kandi ntizosubira kugara igihe cyose tuzoguma mu nzira yayo murakoze mwese imana yawe